Olu tyalo-mali luza ngexeshana lapho uqoqosho luye lwathwaxwa kubhubhane we-COVID-19. Iinkcukacha-manani zakutsha nje zibonisa ukuba iphondo leMpuma Koloni lelona linezinga eliphezulu lentswela-ngqesho. Icandelo elivelisa izithuthi libonwa njengendlela yokuphuhlisa uqoqosho lweli phondo.
Most importantly, let us continue to contribute meaningfully to making the automotive industry the most competitive in Africa. Let's continue to produce the best Mercedes-Benz C-Class out of Africa for the world.
Ukanti mibutho yabasebenzi elamkele elinyathelo.
I must say that speaking for workers, we really appreciate, I mean, we're not just celebrating a car here, we're celebrating a sustained skills of workers in this plant that have gave Germany confidence to continue to say we will invest in East London.
Kusenjalo kulindeleke nabanye abatshali zimali batshale kweli phondo.
Along with Mercedes-Benz, a total of 12 pledges for investment have been made at the three South African investment conferences covering the Eastern Cape, with 25 billion rand committed to the sector, such as automotives, pharmaceuticals, agro-processing, renewable energy and infrastructure here in the Eastern Cape.
Urhulumente ukwamemelele iinkampani zabucala ukuba nazo zifake isandla ukuze uqoqosho luza kuphuhla. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC, ndiseMonti.